Shindwana malishina we inakuomba malaika na shindwana malishina we inakuomba malaika
kidenje ukuwaza kidenje
Shindwa na malishina shina we inakuomba malaika na shindwa na malishina shina we inakuomba malaika.
My mother drives me crazy sometimes. I love her anyway. I drive her crazy sometimes.
Like God.